Tuvuye yuko tugiye kwakira the one and the only la princesse Natasha Nova yamaze gushika araberewe cyane yatuzaniye n'igikorwa gishasha ati ako kanyuma niko kabi akanyuma one for the road Reka tumusabe sister watch Linda Nikita adufasha kwakira Natasha Labamba Natasha Nom
Umwakirizi ukigani
Ego
Musage fam
Sage fam Tuende kazi
Reka nakira kanyo Nuko mwuko mwabyumvise turi muri Hit Connection isaha umunani icenda nako zirenga k'iminota 27 nuko mwabyumvise nuko murabibona bamwe bamwe
kuri YouTube kuri live
bakaba barabibona ibintu vya ma blue na ma pink kushika hasi tugomba turaba ari ibindi bintu batavuga ari ibindi bintu batavuga batavuga mu izina kariho cyane
murakoze cyane ya
meze neza
ego ndashimye
akazuba akavura byose bya bya
agenda kundi mvura ya ariko muri iyi minsi ni la izuba kubera imvura amazi ni menshi muri Tanganyika nagusenga cyane sibintu reka ndamuse n'abantu baza kuturaba nabari ko baratumviriza ni Natasha la namba la bamba la akanyuma sibintu
akanyuma muriko murabyumva indirimbo yewe muriko murayumva akanyuma
ni termo bakunze no gukoresha
iyo mwateramye
cyane muri sona ngo kangira ngira akanyuma ngo
cyane iyo mwateramye ngo tunywe akanyuma akanyuma cyo tutaha
none
Natasha wewe nakahe akanyuma kawe
oh murakoze cyane indirimbo akanyuma birimo mu ndirimbo siko ndagusororera ndabasororera mukabyohegwa tukabyohegwa ni mushitse muhira mwahimbye ati bashe Natasha
bisesaga
bashe ni gisesaga arasesagura urumva kandi nibo bagusabye mu nyuma bahimbye ati arasesagura rero ako kajambo ka nyuma ako bavuze
niko kabi
siko urashobora gukora ibintu byiza urashobora gukora ibintu byiza ukagira akantu nyuma kabi sabi gusa gato ariko abantu bakaca bibagira ibyiza byose wakoze ugaca bavuga ati ah urya ibyiwe na urumva kajya kantu ako rero niko kabi ni byinshi ni utuntu twinshi urashobora kuba mwiza ariko na mayeru fisi kubera iki ndakubwira ati ni kitu mwiza ariko na mayeru fisi ako rero watanguye neza ariko
uri mwiza vuba mvuga wambaye nabi bibaze vuba ako kanyu ntugashyire ku iki
ngo vuzamenya hatanye
cyane uzi kuririmba ariko uri mugufi siko uri emoro kubera iki ushobora kumubwira uririmba neza mba kumubwira turi mugufi siko Israel
kandi turakunda ino terme cyane
mbese ariko
kama kanyuma gusa kanyuma
iminsi yose washobora gukora ibyiza kubera nishobora guhereza ibintu byose ubikore neza kajya kanyuma rero ni kirundi baza byose nabibize ni kirundi ikiri umuntu wese aragitawe
rero urumva kanyuma ni twinshi
ni twinshi
ego nuko ni indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo uyu munsi turabona kuri kirarabwa cyane ni ku munsi w'ejo uyu munsi turabona kuri kirarabwa cyane ibanga ryawe ni irihe Natasha
jewe
kugira ngo n'abandi
urumva kwanza simfa gusohora sisohora iminsi yose kundwi cyangwa ukwezi sohora ikintu abantu bansabye Natasha wadutebeje Natasha dutemwo Natasha duhe urumva kandi nkaraba iyi ndirimbo muri iyo minsi bafise stock bashaka akazi muri iyi minsi bashaka piano bashaka raga bashaka iki urumva rero kandi no gukundwa ndakundwa cyane umva rero hajya umuntu akuraba
na gikundiro
ehe naho nyene c'est bien très bien
numva shakumenya inspiration y'ino ndirimbo yavuye hehe kugira usori ndirimbo bavyagenze gute ego barabigusavye abakunga ngine guca wandika ndirimbo inspiration iba yavuye hehe
urumva kwanza nako gateme ayo majambo yaje mu nyumba urumva ako gateme kenshi kenshi urabona ko natasha ari eskari yanje mura nuruka kenshi ni muhira ni wanje ni muhira ni umuhora ari araha ndashora guca ari kenshi ndahajya kubera ndamanuka ukuntu ngaca nduza kaguru mowe bona ngonza urumva biragyoshye ukuntu arabandi bashavura ati kubera iki minsi yose ngawe wenyereka inzu yawe ni wanje ngende sasa urumva rero mejeje kenshi kubera na giza kaguru cyangwa na gize arakajambo na navuze kenshi na warambona baza abafana ako kanyuma niko kazi nubu mfise duteme twinshi ariko sinoriri mu duteme siko ni kirundi ariko naraga kunze cyane naguma ndakabona ako kanyuma niko kazi ako ndayandika nk'umukezo gusa pole pole ndayandika kubera titi ndazitika telefone mikaye angura kuririmba iyi fise na paragraphe yayo ya kabiri yiwanje apana ya driver nziza cyane ariko kubera nacye mvuga sishobora kuririmba je nyene reka ndondera umuntu aze amapiano ya chandondera driver kandi abikora neza niwe yugaye umwaka muri Tanzania
murana muri Burundi
kubera kajyosha kanyuma si benzo ya nimo twenge
utufata utufata rutse mikirere turabona Natasha agiye mu gihugu cya Tanzania hari abari nzi benshi cyane mu gihugu cya Tanzania kubera iki wahisemo
Jive nawe nyene yaribagije kubera bace baza bose timu yabo Mario Chino n'abandi urumva bose baguma bibaza nawe nyene yaguma vuga Natasha ndamuzi nk'umukwin umwami kazi w'umuziki w'Urundi Natasha tumuzi nga nk'umuntu urumva muri urumva
high level
ariko rero Natasha kuri aba baririmbyi bose baje muri Tanzania kubera iki jewe naramusigwe nshaka iryo ju kujya nyere bakubwira ati yo wanawake bakunda ego iryo shaka rero kujya wo rushiramwo amapiano mu maju y'abantu ubu rero akanyuma shirira urumva bose ni babitaho najyo nyene naguma mvuga uyu anshiriye sishaka kuririmba icyo kimwe n'uwundi shaka ibyo jwe siko rya jaiva birakunda turakorana ya
umwaka wa 2023 waheze wawuheraheje usohoye igikorwa uri kumwe n'ibindi muririmbyi kandi ukomeye cyane kuva muri Kenya uyu mwaka naho urawutanguye naho nyene ukoreye mu mahanga naho nyene tufate ko Natasha aje afise umugambi wo kuzoza aririmbana n'abaririmbyi bakomakomeye ko ngaho iwacu ya ata gahunda afise uyu mwaka canke byifashe gute
muri uyu mwaka ndibaza ari umuririmbyi wo ngaho tuzoreba ni benshi ndiko ndaraba ndaraba icyo ariko arakora urumva je nkunda kuririmba n'umuntu ari muri top kujya kwa Jaiva kujya kwa Calligraphy urumva Faripupa Sheba uraraba umuntu muri cyo gihe ukavuga abantu batatu bane baransaba management nawe ikaraba ukavuga uyu muntu reka tumufate siko tugakorana ari indirimbo yiwe cyangwa iwanje ndibaza uyu mwaka nigeza gukorana n'umuririmbyi wo ngaho Burundi
ariko na wewe ubwawe uzokuririmbana
jewe ziwanje ndazikunda je nkunda kuririmbana je nyene kubera n'ibingore muri concert siko
ariko adahari
adahari urumva kandi ndabikunda n'indirimbo zanje ziba hit DJ nyene ariko bige byo gusaba collab ni kugira gusa kagiye ka novel bakumenye cyane ubu amateleviziyo hanze igihe nasohoye indirimbo ya Calligraphy bayivugije cyane muri Kenya ubu rero iyi ndirimbo iri kuravuza muri Tanzania urabona rero ucyungu kikintu rero uririmbye wenyene ari ukuntu ama TV abiri atatu agushyiramo muri mu karere ka East Africa uririmbanye n'umuririmbyi waho nyene indirimbo yawe bagaca baguma bayivuze kubera nawe nyene aguma batelefona urumva collab irafasha ariko nzoririmba muri uyu mwaka ya musengera ariko urazi ko gahunda
akanyuma indirimbo ya Natasha ari kumwe na Jaiva kuva mu gihugu cha Tanzania indirimbo igeze kuri 227,000 mu munsi umwe
24
ama commentaire 2000 arenga ama gem 10,000 ari baba jijibanga ati Natasha kurisha ibangiri ibikorwa vya bishobore kutrendinga gutya anye mu bindi bihugu kavuzwa cyane mu Rwanda mu Uganda Tanzania Kenya ndese no ngaha mu Burundi strategie ukoresha ni nyabati
no gusohoka je natangiye gusohoka kare abantu baguma bavuga ati kubera iki Natasha gyari byagenze gute bamwakira gute arabishobora ariko kubera jewe ndu umuntu vraiment vuze ko nkora ikintu ndagikora rero iyo myaka yose 2 3 4 5 ndi hanze ngenda muri Tanzania Kenya Uganda urumva bategeza kumenya bategeza negereza kugira ya inyo inyishu urumva ayo viewers mubona kwanza ni make genda ndatinya no gushira ko kubera muri Tanzania cyane abantu dukorana barashobora kunwenga ati we naka ari umuririmbyi yagize emiliyo w'umukobwa ngabo ubunyene muri Tanzania bakoranye mfikirenge apana musi yayisoye mu gatondo mu ijoro emiliyo
yakwita miliyo
najyamye mbona 900k mu gatondo vyuka emiliyo cake vuga uyu mukobwa gute urumva rero je iminsi 2 ubu no vuga ni iminsi 2 kubera umunsi urahetse ugakwizayo sishobora no ku nikubandanya gukora nivyo sivyo nshaka nshaka nanje nkuzo ku munsi Emily
ariko komembera te
cyane nabandi barundi batwizi
ariko komembera gutera intege kuko twavuye siho turi uyu munsi
cyane kera kugira upwize na 5000
kibazo
ni kibazo ariko ubu birafasha kandi baguma bambwira ati no mu Burundi ubu ni bon kubera ukuntu amayinite bahora baya abantu bahora binjira muri YouTube ugasiga binjira mvuga nicyo gituma mbona changement kwera biratangiye nguvu kumuririmbyi
twarashoboye kubona amafoto ari kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cya Tanzania benshi cyane ahubwo twaratangaye kubona kino gikorwa gisose twari tuzi ko ari gikorwa ari kumwe n'umuririmbyi asanzwe mu gihugu cya Tanzania twa Mario ariko siko twabigenje ijya kolabo uri kumwe n'urya muririmbyi Mario tucitege ibyo ari cyo gikorwa
ijya kolabo ni nyene urumva namwe aha urumva nari muri studio jewe naraje nabo nyene baraza group rijya mi group yawo Jaiva na Mario ni group urumva n'abantu bari hamwe batanguriye hamwe ni kubera gusa Mario ya musizi Jaiva rero ariko nawe nyene urazi ko Jesse shora gukorana n'umuntu atari abandanije kubera ari vraiment niwe ubona ko agira ama piano cyangwa indirimbo nziza birashobora gushika ngiye muri Tanzania ngabwira shiramo amajwi abiri atatu biramufasha mu Burundi nanjye bikamufasha muri Tanzania kandi ubu twabaye family baranerefuna ku munsi bakambwira ati indirimbo yacu aba DJ barayitwaye umva ndasabye aba DJ bo mu Burundi mukundi ivyo wacu
tangurira kuri Israel
Israel ni number 1 ndamukunda cyane cyane arakundi ya indirimbo zacu
merci
beaucoup c'est bien tout c'est bien enda ko gena number 1 oya na wicishye
oya
c'est bien tout c'est bien nuko hajya uri kumwe n'umuntu utegeza kumubwira niwe namba 1 uye n'umunzi uko nye bazi gete ehe nuko
akukanyuma
niko ka amba Ije video nakurungikiye warai posting jenda posta vraiment uvuze izina rya Natasha gusa ufata kajya kana Jesse ni banira nabandi baririmbye babikora uko ariko ba DJ turabasavye mushiri nguvu aba journaliste mwebwe muri number 1 vraiment mukora neza kandi tuguma tubibona aba DJ rero Israel gira bagenzi bawe. Eh mufanye nguvu, tumika, piga kazi.
Kora. Flavor.
Eh vrema. Abandi nabo baze. Sini ebyo. Tubabwire gute. Tubahome tubasabe gute. Ibaze umuntu akagenda ari yakazana indirimbo. Agakorera nga ntuze mahera n'imvura n'ibiki amafara inguvu yo.
Utasinzira mwiki.
Twebwe icyo dukora kazi kacu ni kuririmba. Munyuma mu DJ nawe akagira kazi kiye. Umujournaliste uko nyene dufashanye turi nk'abane umuririmbyi umujournaliste umu DJ n'abafana ya basari ndirimbo kubwinshi uranyuva cyane
no kuvuga re tuje hasi tugira urunane eh kugira umuziki utera imbere abarevi batera imbere
uko
abafana abamenyesha makuru aba DJ bose baje hamwe
gira urunane haje tuzoba wesh duhejeje duhejeje ibaze n'umuntu akakubwira aba DJ ubu bari ko balance ubu ejo baze kuvuza aha 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 sindavyumva nga mu Burundi ninde amaze kunerefa nta numwe nzo bibona uko nyene umuntu yagiye ahantu akambwira ati eh Natasha yandirimbo yawe bari ko rakuvuza ariko nani mu DJ yamaze kunerefa ni kuvuga nabandi nuko nyene bararindira ko mu DJ yamugira ati yandirimbo yawe yo ariko ratesa eh mukanyosha mukina muri vi urumva ko cyumva wawe reka nkore ibi
cyira kuhaje
kumbe uyu mudiho ndagume ko cyane minuri urumva nuko oh dufise ingufu kubera ivyo dukora ni turaba a droite a gauche ariko mudusupporte
ego reka tunagushimire congratulations ku gikorwa cyiza amapiano
merci vous
ama amapiano ali on top
merci beaucoup
ariko ni producteur aba yagutoje cyane umubwiye ati still vraiment no munsi shako tuyikorera
ko ya mvanganzi ibyo ngiye gukora ariko we rero acha bafisa
gatachi
ya bafisa kanukiwe
ya kabisa turaza kuha abakunzi ba hit connection mwanya ukwiye kugira ngo muvugane na Natasha Labamba ariko reka imbere yuko twinjira mu kanyuma tubanze tugashira imbere murafise ikibazo cyangwa intererano mushaka kuvugana na Natasha umwanya ni gwanyo yango indirimbo iyo isohoye irashobora gutwara plus de 2000 dollars
iyo ni sango manager agutwenje
eh izo eh
ayo na mahera
Israel
ni tike
tike
na mara itike
iyo zio tu
itike ce jour
ayo na mahera ariko nayo za kuvuga ni muri ni mu provoke ndaba
iyo nashaka gushika
umva reka gusa ndakubwire ari mwo itike sawa tugenda kenshi turi babiri na manager kiretse ari festival cyo tujya cyangwa ibintu by'abazi n'abajournaliste n'abantu abagutigati sawa okay tike sawa audio video
maison de passage
bash apartment cyangwa hotel 5 étoiles apartment ni igihe nyene cyuvuga ya siko imodoka ya Natasha
déplacement
umushoferi sawa kandi umushoferi acafunguro kugira nyene ufunguro urazi Natasha n'umutima wiwe wagiye hariya waririmbye wa
tia sasa mama wet
mu ijoro Natasha ati oya champagne cyangwa kavin cyangwa dad wagiye kugira nyene ubanga rero ayo mahera direct ayo avuze na direct nashobora kuyakira muri East Africa ayo nico nico gituma tubona ubucafu gwa video if umva vumbi nuri kurayibona muri imisi vumbi za video muri rimvyari rimvye neza vumbi ivumbi kabisa ubucafu kubera utanga mahera ayo sa mahera yo mu direct muri Uganda Kenya no Tanzania kandi ayo mahera sishobora no guha umu director wonga ibintu nkoresha yo honyene nibishobora nyoyo duga gute kubera amadolari
asi mu marundi nane
oya
yashika basi nka 20 mili ururirimbo rum
oya ah mu marundi oya nurashe no gira fwa fanga na shika nabonye abantu baguma vuga uto dufaranga siko do duhera to dupesa nokuri ayo rero yashire rero mu madorari nangara
yaza tashe muya dorara gusa amafaranga
ibaze ibyo bicano byose
kuvuga ko amafaranga gutwara ama indirimbo gutwara amafaranga menshi
uyagaragaza abarundi bashaka ibintu byiza nibaze kwama urumva Natasha n'umukombozi siko naje nga gukora ibintu byiza imana yarameza gereka ndabikora rero icyo mora nkora apana kuvuga ati yandirimbo yanaka ni nziza kubera aba mu kindi gihugu je mora ndabikora kubera bavuze ati mutwereke indirimbo nziza ya quality cyangwa audio cyangwa video uge nyene muziko ari wa mbere muri East Africa nanje cyanje hajya nyene abandi nabo babishoboye bagakurikira niyo bo bembereza ati dufashe toge si Natasha nuko bavuga si Natasha nubona Natasha wewe ariko akabikora hage ndanezego siko nico kwa matumva ati naka yakoreye aha yakoze video uku reka dukore ibindi navyo amahera ingene agaruka nitwe tubizi ingene agaruka ariko agaruka toge dukoresha amahera menshi niyo yogaruka cuca duyakoresha mu muziki
nubwo atugaruka kazi bamubikunda
ni talent ni talent urumva ni kintu kiri muri twebwe
yego
utegeza kugikora sino osara abantu bashaka ibintu byiza nabo nyene example bacho bavuga ati agiye ahantu ati wowe wishimira naka genda urabe Natasha nawe genda urabe indirimbo ya kanyuma umviriza touch urumva tubaye ibintu byiza amahera zoza pre ya
allo buja fm
Hello, Madina.
Hey, Gunda Gisiamu.
Homeboy.
Aha.
Ako kanyumba ko.
Urazi icyo mbonye?
Eh.
Cyangwa mate misi mbona?
Oya nimba wari wone, wone ni ibindi bikuraba n'ukuri. Sinzi niba wabonye.
Nuko akanyuma.
Eh.
Abana, kamate misi kaguma gaserikira ku maradiyo ku byo.
Yego ndabizi ndabizi.
Yego ama reka tukete ku iho wacinza kimeze neza cyane.
Yego murakoze cyane.
Ukuri uri muri ndi kate twishimiye mu gihe cyacu cy'u Burundi.
Yego murakoze.
Ama dushimire hit connection kuko nta muso hera bataduhaye amakuru yawe ndetse batatubwirije n'indirimbo zawe
amina amina ni byiza
yego ama dushimire namye ukuntu muri ko murabikora neza natwe abafana tukuri inyuma
amina merci merci Mr. Homeboy
71100 ari na n'ubutumwa bwo buradushikira ngo hip people 2024 babe barayimubikira Yoni Cédric Bangui à Sandra Longo et Abadi, Zimri Coopérative MC du Burundi. Ati, vive Natasha. Bon, il est écrit note. Il est écrit note.
Ya yo.
Il est écrit note.
Cédric Bangui. Merci beaucoup. Merci murakoze cyane. Ugume mudushigikira uko bikora iminsi yose. Eh. Ya kugishukuri. Narimwe ha.
Asha ntaje umuntu.
Najya. Ariko arawa eh reka gusa. Cedric mwa.
Ako kanyuma ni
ko. Nanyumve abantu bimwe.
Ako kanyuma.
Nusa ya ya ya.
Niko keza.
Asha yandika Natasha nakumvise. Ako kanyuma rero. Basha gira riko keza.
Ako kanyuma niko keza.
Ako ka Cedric ni keza. Cedric mwa.
Allo Buja FM.